ndizawenza ke imizekelo emininzi ze trigonometric identities ke apha. Ndifuna ke unikhumbuza le nto siyaziyo nge trig functions, ndizanibonisa le rule kuthiwa ngu so soh no ka cah toa toa. Le nto ndigqibuyibhala ke ngoku ziinto ezintathu, so ka toa sizayisebenzisa ngoku xa into ezasincedisa xa sisifumanisa ezi identities, iza kwenza umsebenzi wethu lula. Nizayibona xa siyenza, sandibonisa ke kakuhle ngoku xa siyenza lo so ka toa. Xa simsebenzisa sawuqala ngo sine theta, sine theta ungubani, opposite over hypotenuse, la o nala h baku so. U cos theta ku adjacent over hypotenuse, nanze napha yesibini ngu ka ku ah. U tan theta uzasinika ngula o a ke bani eke, opposite over adjacent kula o uqala uze nala a ke ngo. Masizobe ngoni bona le nto ba yintoni hypotenuse, yintoni opposite, yintoni adjacent. Sayizoba ke ngokunqandathu, sizawukwazi nofumanisa ngoku ubudlelwana phakathi kosine nocos notheta. Cos sine theta, cos theta, tan theta. Utheta ke lwana yi-hypotenuse ke libona lecala lide, eliya li-opposite utheta ngu-opposite ngu-o ke opposite, eli ngukufitshane notheta ngu-adjacent e. Yintoni esiyaziyo ngobudlelwane phakathi no-opposite no-adjacent kunye ne-hypotenuse? NgoPythagoras ke ngoku usixelela ntoni, ulele cala nela cala kunye zasinika i-hypotenuse. Masiyibhale ngoku, zaba ngu a squared plus o squared uzasinika i-hypotenuse squared. Le nto ngoku-equation eniqhelileyo uba siyohlulahlula ngo-h squared sizawufumana ntoni, sizawuba no-a squared ohlulahlulwe ngo-h squared plus o squared ohlulahlulwe ngo-h squared uzasinika u-1. Eke ndingaphinde ndiyibhale ngokutsha ngale nto, ngu-a ohlulahlulwe ngo-h ndifake i-parenthesis squared plus u-o ohlulahlulwe ngu-h parenthesis squared uzasinika u-1. Ezi zinto ngoku nizibonayo phakathi le-parenthesis anizifanisi, yebo? Nanziya cos theta a over h, la a over h no-o over h le yesibini i-term. Uzawubona ngoku ngu-cosine theta ke ngoku u-a over h ngu-squared. Siyibhala kanjena u-squared, asiyibhali i-parenthesis ngaphandle, bafuya ungayenza kuyafana, but kodwa siqhele nje ubhala cos squared theta ngohlobo. Opposite over adjacent ngu-sine theta, squared sine squared theta uzasinika u-1. I-trig identity yethu yokuqala ke ngoku esigqibo yifumana ngoku kulula nje uyifumane, yabona, cosine squared theta plus sine squared theta uzasinika u-1. Mhlawumbi ngoku ndizayibona basisenza kakutheni, baseyazi u-sine theta unguhafu, mhlawumbi u-cos theta uzawuba yintoni, cos sine theta uzawuba yintoni. Into esingayenza xa simazi u-sine theta sizamfaka phayana kule ndawo ka-sine theta la hafu, so cosine squared theta plus u-sine squared theta. U-sine theta ayindithi uhafu, sibhala uhafu phakathi parenthesis squared uzasinika u-1. Sithathe uhafu simse sawusuka sibhale kahle la hafu, 1 over 2 squared izawuba ngu-1 over 4 singu-1. U-1 thabatha 1 over 4 uzasinika u-3 over 4. Cosine squared theta uzasinika u-3 over 4. Ngiqwayito ngu-cosine theta ngu-square root icala lase kunene zasinika u-square root 3 ohlulahlulwe ngo-2. Sifumene ngempendulo yethu. Uzayikhumbula mhlawumbi ngoku le mpendulo kulaa ndawo laa nto bendifundise yona ka 30-60-90 rule. Kodwa nantso ke identity yokuqala, cosine squared plus sine squared theta sinika 1. Masenze ke ngoku esibini ngoku i-trig identity sinibonise senze i-proof yayo. So mandilungise nje. Siyayazi ngoku sine squared theta plus cos squared theta uzasinika u-1. Enye into esinoyenza singahlulahlula ngoku amacala omabini asakunene kwenasekhohlo. Sizohlulahlule ngo-cos squared theta. Sine cosine squared theta. Umgqa wethu uzohlulahlula ngo-cosine squared theta naphayana. Esibini term. No-1 small hlulahlule ngo-cosine squared theta. Theta. Cosine squared theta. Sine squared theta uhlulahlule cosine squared theta. Sasimbhala nje ke ukuthi sine theta uhlulahlule cos theta. Sifaka ku-parenthesis sithi squared. Squared plus cos squared theta ngu-1 uhlulahlule cos theta. Ngu 1 over cos squared theta kule cosine theta squared. Ndisike ndayibhala nje andikhongwane ndiyitshintshileyo. Usine ohlulahlulwe ngu-cosine theta bendifundisile ke iba ngu-10 theta. Kodwa ba abanye benu abasayikhumbula incam mandinibonise. Basino usine theta andithi ngu-opposite over hypotenuse u-h. Siyohlulahlule ngo-cosine theta. Cosine theta ngubani? Ngu-adjacent ohlulahlule ngo-hypotenuse. Loo nto izasinika bani? Opposite over hypotenuse. Ophindwaphindwe kunye no-hypotenuse over i-adjacent. Sizawufumana ntoni ngoku? Sizawushiyeka no-opposite over adjacent. Opposite over adjacent kubani? 10 theta. Aba hypotenuse asinika 1. Sisho nga opposite over adjacent. Sine squared theta uhlulahlulwe ngo cos squared theta uzasinika 10 squared theta plus 1 ke ngoku 1 over cos cosine theta squared. Zizani nike ndizandifundisa entsha ngo i-trig ratio endifuna ndifundisa yona. 1 over cosine theta. 1 over cosine theta ngu-sec secant theta. Sec theta. Secant theta. Enye nje i-trig ratio endifuna ndibonisa yona. Ngu-1 ngubani izawuba ngu-hypotenuse over adjacent. U-cosine theta izawuba ngu-adjacent over hypotenuse. Uzawuqaphela ziguqulene ngoku. Umphezulu ngumphantsi, umphantsi ngumphezulu. Sibhale sec squared theta. Mhlawumbi izawubona ndingathi inzima ngoku le nto ne-trig xa ndibonisa ezi ratios zinja njengalena. Kodwa xa uprektize kakhulu uphinde wenze imizekelo emininzi ezinto uzawuzibona zilula ezinto. Nanzo kodwa i-trig identity yesibini yethu. 10 squared theta plus 1 sinika u-sec squared theta. Naliyena ke i-trig ratio enidinga uyikhumbula nje. Kungcono nje nizame uzikhumbula nje qhayana ezi ratio ndixela ngayo nezi identities. Buyakwazi ungakwazi noziprova ke. Siyazi sin theta, ndenze summary nje. Sin theta uhlulahlule cos squared theta ngu-10 theta. 10 theta. Nanzi siyibonise phayana ke ke akutheni injalo. Ifuna nje uzenzele nawe imizekelo enjalo. Mandinibonise ndinifundise ezinje into ezinjalo. bani bona ithani ngathi nobunzinyana into enibonisa yona the trick ni ndicinga uba niphinde niyibukele le video niphinde nifunde ukutsha. Ntoni esiyaziyo ngoku? Sazi u-sin squared theta plus cosine squared theta uzosinika 1. Sifunde nakhona u-sin theta uhlulahlule ngu-cos sin theta uzasinika u-10 theta. Siphinde safunda nakhona u-10 theta, 10 squared theta plus 1 uzasinika u-sec theta squared on secant theta squared. Secant theta libele ubhala squared phayana. U-secant theta uzasinika bani 1 over cosine theta ke lo. Yiloo nto ke idinga nje bani inkqaye nje qha kuphela nifuna niyikhumbule nje. Uba 1 over sine ufuna umazi uba yintoni? Kuzoba ngu-cosecant. CSC, cosecant theta ke lo. 1 over sine theta. 1 over tangent theta ku-cotangent. Cot theta. Sibhala cot theta ke. Cotangent. Cenza ucela abantu niyingqaye nje qha ezinto endithetha ngazo. Imiqathango nje nidinga uyikhumbula nje kwi-trigonometric. Ikhumbule sec theta ngu-1 over cos theta no-cosec theta ngu-1 over sin theta. Ifuna nje nizame nje nizifake entloko nje le miqathango nizawukwazi uzawenza umsebenzi wenu lula. Ze yiloo nto qha ndinayo ke ixesha nalo kodwa ndicinga uba ndizandibonisa eminye imizekelo kwezinye iividiyo ezilandelayo.